Daniel Toroitich Arap Moi yabaye perezida w'igihugu cya Kenya kuva mu mwaka wa 1978 gushika mu mwaka wa 2002 yitabye Imana afite imyaka 95.
Yaramaze iminsi arwaye mu minsi isize bajyaga bavuga ngo wenda yapfuye cyangwa yaracyariho ntabwo twari twabyiteguye cyane abenjeye abababara.
Uyo ni Gerard Senkomo n'umunyarwanda yavukiye akanakurira mu gihugu cya Kenya. Ido nido kuri iyi nkuru n'izindi tubafitiye mu kanya ube hafi y'amaradiyo yanyu. Yamara imbere yaho reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Sentare mu gihugu cya Afrika y'Epfo yasohoye umutahe wo guhagarika Jacob Zuma yahoze atwara icyo gihugu. Frederic Nkundikije watubwiye ibindi kuri iyo nkuru.
Igome Fidel umucamanza mu gihugu cya Afrika y'Epfo uyu munsi kwa kabiri yasohoye umutahe wo guhagarika Jacob Zuma yahoze ari perezida w'icyo gihugu kubera yanse kwitaba sentare ku birego vya ruswa yagirizwa. Amakuru yatanzwe ni radio y'igihugu cya Afrika y'Epfo avuga ko Zuma yaramaze amezi atari make nka kwitaba sentare muri iki gihe naho akaba yavuze kwa titavye kubera agwaye. Amakuru hatangazwa havuga ko Zuma ari mu gihugu ca Cuba kwivuza. Ayo makuru havuga kandi ku biro vy'umushikizamanza mukuru w'igihugu vyatumye ko impapuro ziwe zo kwa muganga. Umushingwa manza wa Zuma Daniel Mancha yavuze ko uyo mutahe wo kumuhagarika utabanezereje ngo kuko werekana ko yose ntare itanezwe amagara ya Zuma. Yavuze ko abaganga ba Zuma bari mu abaganga b'abasirikare hamwe n'abaganga b'abanyamahanga bazokorana bagasuzuma niba Zuma ashoboye kwitaba urubanza mu kwezi kwa gatanu.
Urakoze. Naho kuvyerekeye Ubushinwa mu gihe kiza cy'umugera wa corona kibandanya kugeramira abantu isinze muri ico gihugu no mu bindi bihugu aho kimaze gushika, abakozi bo mu bitaro muri Hong Kong bariko bagira imyerekano aho basaba ko imipaka ijayo yopfungwa burundu. Tim Ishimwe ari hano muri studio araduha ibindi kuri inkuru. Tim.
Abakozi bagera ku 2000 mu bitaro bya Hong Kong bari mu myigaragambyo yatangiye kuwa mbere basaba ko imipaka yose ijya mu mujyi wa Wuhan ho mu Bushinwa wabaye indiri ya virusi ya corona ifungwa. Kugeza ubu virusi imaze guhitana abantu 425. Twibutse ko Hong Kong yigeze kwibasirwa n'icyorezo gifata imyanya y'ubuhumekero cya SARS mu myaka ya 2002 ndetse na 2003. Abayobozi mu nzego z'ubuzima muri Hong Kong bavuze ko bamaze kubona umuntu umwe ushobora kuba yaranduye virusi ya corona nyuma y'uko asuye umujyi wa Wuhan. Hagataho ubuyobozi bw'umujyi wa Macau na wo mu Bushinwa bwatangaje ko bugiye gufunga ahantu hose hakenerwa urusimbi izwi nka casino mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu rwego rwo kugabanya ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Ubu mubare w'abamaze kwemezwa ko banduye virusi mu Bushinwa urarenga 2020 mu gihe abagera ku 150 ari bo bamaze kwandura mu bindi bihugu 23. Ubushakashatsi bumaze gukorwa n'abahanga bo muri Wuhan Institute of Virology bafite ubunararibonye mu ndwara za virusi bemeza ko iyi virusi ya corona imeze nk'iyabonetse mu tunyoni twitwa uducurama mu ntara ya Yunnan ku kigero cya 96.96%. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS iravuga ko imibare y'abandura iyi virusi ikomeza kuzamuka ishingiye ku bisubizo by'ibizamini bikorwa ku bakekwaho kuyandura. Umuvugizi wa guverinoma mu Bushinwa Wang Chungang anenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ikwirakwiza ubwoba mu bantu aho kubafasha guhangana n'icyorezo.
Urakoze team kuri iyo nkuru. Inama yabaye hagati y'uburongoye Leta ya Sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yateye impari mu gihugu cya Sudani. Frederic aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ego Fidel, inama itari itezwe hagati y'umukuru wa Sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yateye impari mu gihugu cya Sudani uyu munsi kuwa kabiri. Leta ya Sudani ivuga ko itari yategujwe mu iki gihe amakuru ashikirizwa ku bibanza bihanihanirwa ko amakuru anebagura cyane iyo nama. Abakurikiranira hafi politike bavuga ko inama nk'iyo ishobora guhindura igihagararo cya Sudani mu makungu no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ishobora gufasha Leta ya Sudani kuva ku rutonde rubi rw'ibihugu byananiranye. Ku byerekeye igihugu cya Israel, iyo nama yari ikomeye cyane kuko yabaye inama ya mbere igihugu cya Israel kigize n'igihugu cyo muri Afurika kiguriyemo Abayisilamu. iyo nama ibaye kandi haheze iminsi ibiri ishyirahamwe ry'ibihugu by'abarabu ryiyamirije umugambi wa perezida Donald Trump wo gufasha mu biganiro by'amahoro mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati. Iyo nama yabereye mu gihugu cya Uganda hagati ya General Abdel Fattah Burhan, umutetsi w'imfata kibanza wa leta ya Sudani hamwe na Netanyahu, yari yagizwe ibanga yamara yaranditswe ko byinshi ejo kuwa mbere igihe Netanyahu yatangaza kwivyo bihugu uko ari bibiri byatanguye ibiganiro bifise intumbero yo kunagura imigenderanire.
Ayo ramwamwe mu makuru makuru avugwa hijya no hino ku isi dushikirijwe n'abagenzi banje Frederic Nkundikije na Team Ishimwe Radio. Rero ijwi rya Amerika makuru ndi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri site yacu wezi tataka burungu radio yacu veo@burungu.com hamwe no kuri YouTube na Facebook. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Daniel Toroitich Arap Moi yabaye perezida w'igihugu cya Kenya kuva mu mwaka w'1978 gushika mu mwaka w'2002. Itavye Imana afise imyaka 95. Intwaro yiwe bivuga ko yaranzwe no gutoteza abatavuga rumwe na leta, itabwa mu mvuto ridakurikije amategeko ku banyagihugu batandukanye, ubushomeri, ibiturire, itituka ry'ubutunzi n'agaciro k'amafaranga. Ariko hari n'abandi bamushimira kuba yarafunguye urubuga rwa politiki. Be urupfu rwiwe kwakiriwe gute muri Kenya? Mugenzi wacu Edi Gwema yabajije Gerard Senkomo aba mu gihugu cya Kenya.
Yaramaze iminsi arwaye, mu minsi ishize bajyaga bavuga ngo yenda yapfuye cyangwa aracyariho, ntabwo twari twabyiteguye cyane. Abenshi byabababaje.
Nkawe nk'umuntu wavukiye ukurira mu gihugu cya Kenya, moyo umwibukira kuki?
Ni nk'aba bategetsi tuvuge kubabami, abantu bageraga konti ya leta kabisa, ntakabazi buri kintu cyose, ukaba tavuga n'intu za Afrika ukavuga wirebye uvuga ngo yenda hari umuntu
tushatse kuvuga nuko yategekeshaga igitugu
nuko wakita umuntu utinyisha ukagira ubwoba nuko kuvuga ibyo ubonye ukavuga wireba tuvuga.
Hanyuma se izo mbaraga zatumye agira icyo gitinyiro ku buryo n'abantu bo hasi mbere yo kuvuga babanza kureba niba nta wubumva, byatewe n'iki?
Yatangiye nk'umuntu udashobora gutegeka, buhoro buhoro agenda ajya mu ntuza mu nzego zose za leta, noneho agashyiramo abantu be ahantu hose, hakaba hari umuntu umwumvi no mu byaro hagati, hakabaho yenda nk'umusaza uwo yashobora nko guterera isimu, noneho bakaganira mubwiri ibyaho aho uwo musaza kandi ari umuntu wo hafi. Nk'inzego za zindi ziri sensitive yazishyiragaho abantu be, noneho abandi akabaha, ariko akabaha za zindi zitari important cyane.
Ubwo ni ukuvuga abo mu bwoko bwe bw'abakalenjini,
yenda nko mu basirikare cyangwa se mu bapolisi, wasangaga benshi ari abo bwoko.
Mu bijyanye no kubaka ubukungu bw'igihugu, benshi bavuga ko mu gihe cye ubukungu bwa Kenya bwasubiye inyuma cyane, ndetse hakavugwa ko habaye ubwiyongere bwa ruswa, namwe niko mubibona?
Uko byagenze tuvuge uwe bya ruswa byari bihari, ugasanga yani ibikorwa bya leta byinshi bidaharara, hari imihanda, hari ibikorwa bya leta, ukabona ntahari bike.
Ariko nanone hari abavuga ngo kuba yarafashe icyemezo cyo kurekura ubutegetsi ngo abantu bakwiriye kubimushimira.
Nabwo nuko nyine abantu benshi bari bamaze kubijyamo, presha yari yabaye nyinshi cyane, ariko aho yarageraga.
Nk'umuntu wakuze muri icyo gihe cya Moi, ni nk'iki cya mbere umwibukiraho?
Amashuri, makanisa, amata, ibyo yarabyubatse. Ni umuntu wareberaga kure, yashyiragaho presha, yabona presha yabaye nyinshi agasubira inyuma, akazakuzana ku ruhande rwe amaze kwiga.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi, Human Rights Watch, rihamagarira leta ya Tanzania guhagarika umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi zasubiye guhungira muri icyo gihugu inyuma ko zitahutse mu myaka iheze. Iryo shyirahamwe ryemeza ko amatohoza ryakoze yerekana ko abarinze bahunga iyo basubijwe mu gihugu cy'u Burundi bashobora kugirirwa nabi, ariko abategetsi ba Tanzania bamenyesha ko batazokwisubirako. Eloge Wirikaneza araduha ibindi kuri inguru.
Ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushinganje bw'intware yo hagati migenderanire ya Tanzania n'andi makungu mu ikambi ya Nduta mu ndwizi biziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi. Nkuko vyanditswe n'ibinyamakuru, abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri inchuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira. Twarungitse intumwa mu Burundi kuraba uko ibintu byifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro umutekano nituza vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu. Niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu. Umusa wategetse ba Tanzania bifuza ntarengwa ko murundi wa nyuma yoba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Iruhande y'ubutumwa hari kimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha kubijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu. Abarundi barenga 128 bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa 12 uyu mwaka uheze barankiwe kwakirwa. Mbere mukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya Kigoma iri mu kambi ya Abarundi bahozemwo kuva mu 2015 imbere yo gutahuka mu mwaka uheze ikaba inayo basubiye kugana yavuze ku munsi wa gatanu windi guheze ko bahawe ikiringo kitarenga ukwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi. Remedius Pesambiri:
bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za
agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira nico gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasubizi wabo kubera harimo abana benshi tutoca tumbirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi baje ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe
ariko
ishirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch gitaha agateka kazina muntu yemeza ko amatohoza ryakoze mu mwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo. Louis Majali Sarukira muri Afrika yo hagati yabibwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye.
En novembre, Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu en Tanzanie, particulièrement à Nduta, Nyarugusu et Mtendele. 13
Ukwa cumi na rimwe umwaka uheze Human Rights Watch yavuganye n'impunzi 20 zahoze mu ikambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. 13 muri bo bahungiye mu Buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku nguvu mu Burundi. 4 kuri ndwi bari batahukanywe babyishakiye hagati yo kwa gatatu 2018 no kwa gatandatu 2019 bavuze ko imbonerakure zabasa amahera n'ibintu bahawe na ACE. 12 nabo bavuze ko basubiye guhungira mu Buganda kubera umutekano muke mu Burundi.
En Uganda, enfin d'échapper l'insécurité au Burundi.
Izo mpungenge ntacyo zibwiye Pesambiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze ari abagizi ba nabi.
Hatutatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji jina wakimbizi, haitakuwepo, na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile
hati. Tuzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera. Niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanya n'imwe bobaha. Igikurikira si ikindi kuri aba binjiye kandi muri buno buryo bazananye n'imiryango yabo, mugabo usanga afite abana batandatu, indwi cyangwa umunani badafite icyo bafungura. Serugo aca aja mu ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi, niho muca mubona igitero ku mayira aja kurondera ico agaburira abana. Niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujyana mu rukiko. Ingingo ni ukuriha dabu canke afungwe. Ubugwaneza bwacu uraba icyo bwatuzariye, ukwica Abatanzaniya, ukubambura utwabo. Ni byiza namba dutegerezwa guhagarara rugabo. Ibyo bibazo bazavuga ko bafite ntubanza kwinjira mu ikambi hanyuma ngo usabe ubuhungiro. Oya, abo barenze amategeko bafatwa nk'abayeho kunyegera. Mugabo muri Human Rights Watch bahamagarira Tanzania kubangira gufata icyo cyemezo.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager les réfugiés à y retourner.
HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraje mu buryo mu Burundi ku buryo yokangurira impunzi gutahuka kiretse ababyishakiye. Tanzania yari ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko atampunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe cyangwa ngo yirukanwe isubizwe mu Burundi. Tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Mu kwezi kw'icumi umwaka uheze leta ya Tanzania yari yarahira arengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cyazo. Amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agirisekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha impunzi z'abarundi zisigaye muri Tanzania ubu zirenga 182 nk'uko ibitigiri vy'amashirahamwe afashe impunzi na ASR bivyerekana. Izerekeye n'ingingo nshasha mu yandi makambi abiri arimo abarundi ariyo Mutendari na Nyarugusu ntiziramenyekana. Leta y'u Burundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhagenda mu Burundi. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
That is with America Washington DC. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu Burundi hatagikanijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Itangaza makuru ryo muri ico gihugu mbere n'iry'amahanga ryiteguye gute kugeza ku barikwirikira hirya no hino ku isi. Kukuri kwibera muri cyo gihugu leta y'u Burundi yo yiteguye gute kujyorohereza gukora umurimo waryo cyane cyane mu gihe cy'amatora. Ivyo bibazo n'ibindi nivyo mukanya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye ko n'umumenyesha makuru yigenga Teddy Mazina.
Murazi u Burundi ko bwaciye mu magume n'amakuba atari make mu myaka yahera niho abantu bamwe bicarana bakiyumvira bati ahantu twocisha makuru ategamiye leta ho bari hehe kuri two bigira ikintu gikenewe mu gihugu kugira abantu bashobore kuvuga ikiri ku mutima bafashe ukuntu intambara zohagarara ni iki. Icyo gihe radio yonyene yariho yari radio ya leta n'ubukiriho na televiziyo ya leta hakaba hariho bimenyesha makuru imwe by'impapuro mugabo ntivyari byinshi na televiziyo yari bifise uburyo buke. Hanyuma abantu bicara bariyumvira bararondera uburyo barabahijya no hino mu bantu bafashe Burundi kugira busubire buronka amahoro. Amaradiyo amwe aratangura atangujwe hamwe n'abarundi bonyene ahandi abafashijwe n'ayandi mashira hamwe buzamakungu. Niho haza iradiyo Mwizero hakaba za studio ijambo zigishije abamenyesha makuru kuntu bashobora gukora akazi kiwabo. Icyo gihe intambara yari bwatangure ibyo byo gukumvikana na Arusha n'ibyari bwatangure mugabo byari mu nzira nabyo. Niho amaradiyo ya mbere yigenga yatanguye za Mwizero zavuyemo zabonesha za Isanganiro zavuye muri studio ijambo za RP ya Ukwazo za Renaissance niko byatanguye byose. Biza rero bisanga yandi na yandi yaje bunganira mu nyuma ko mu nyuma n'ibyahagaze yandi maradiyo agera bvuka niko itangazamakuru yigenga ryatanguye mu Burundi niryo rya bubakiye ko n'amatora yakurikiye inyuma y'intambara niryo bubakiye ko no kwisanzura ko abanyagihugu niho bacisha ibyumviro niho bumviriza n'ibyabaye ibyiza n'ibitari byiza.
Nirihe tandukaniro ryabayeho mu gihe cya mbere y'itangazamakuru ryigenga mu Burundi no mu gihe ryari rimaze kujyaho ayo maradiyo amaze kujyaho umuturage yungutse iki byagenze bite?
Yabaye mu buryo bubiri. Hari icyo gihe abantu baribuka ko hari hatanguye ikibazo cy'uko hari umugambwe umwe iprona aho ni imbere y'amatora yo muri 1993. Mu nyuma amaradiyo amaze kuza hari hamaze kuba imihari igwana hari hamaze kubaho imigambwe hari impari z'imigambwe zikomeye hari abantu benshi bapfa. Abamenyesha makuru batumye amaradiyo yafashije yuko abantu bashobora kuvuga icyo biyumvira imigambo ikavuga icyo yumvira imihari mishasha iharanira ikinakiriya ikaronka icyo yumvira n'umunyagihugu arenganijwe cyangwa abuze ibintu cyangwa yibwe na leta cyangwa yibwe na mwene wabo agashobora kwitura iradiyo. Iradiyo yaje yunganira leta ahita ashika kugira ngo baje kubaza berekana aho bahari ingorane kugira leta zitorere umuti kugira ngo n'abanyagihugu agize icabura ari mu byambu yibwe yiciwe aze yasa n'uwitwaye abanyagihugu bari basigaye baje ku maradiyo nk'abitwaye gushika mu myaka yarahera. Urumva abamenyeshamakuru bari bafite ikibanza muri sosiyete novuga mu mibereho ya misi yose bari bafite ikibanza kinini kuko misi yose babwira abantu ibintu ingene byagenze kandi amaradiyo ari menshi imwe yibagiye kimwe yindi yaravuga iki yarakivuga. Hanyuma bakongera abanyagihugu bakongera bakumviriza ibiriko biraba bakongera bagashobora kuyitura iyo babona nk'ubutungane bwabibagiwe cyangwa bwabarenganije cyangwa hari amafaranga batararonka kandi bayakwiye cyangwa barenganijwe n'ayandi masosiyete yigenga nayo nyene. Urumva abamenyeshamakuru barafite ikibanza kiri hagati y'iyo leta n'abo bantu bantaho nikora cyangwa atawo babugira na benshi niko bifa abanyagihugu amaradiyo amama niko yibona yarasigaye ari nk'ahantu abantu bashobora kwitura kugira bavuge ibibagoye.
Niba ryarafashaga rityo rikaba ryari rikunzwe n'abaturage gutyo harimo ndetse niyo mitwe yarwaniraga ubutegetsi cyangwa se kugira ijambo mu butegetsi byaje kugenda bite kugira ngo itangazamakuru ry'u Burundi turibone aho turibone ubu ngubu
ba ico bwiza kuvuga nuko abantu ba mbere bagiye kurondera n'imihari ya gwana igwanya leta y'ico gihe barabamenyesha makuru nibo bubahutse nabo nyene bamwe baranafatwa baranapfungwa kubera bagiye kubaza abarobera bo bita barobera cyangwa abasaya b'ico gihe aribo bamwe muri bo bari ku butegetsi abandi ntibari ku butegetsi nabo nibo ba mbere barinze baragenda bararondera makuru kugira ngo abantu bamenye ukuri kugira ngo abantu bareke kuyumvira ko abari mu ishyamba ari ibikoko abari mu muji ari bo bantu nabo bari mu ishyamba bareke kuyumvira ko abantu bose bari mu muji ari abanzi nibo ba mbere babikoze icyagiye kuba nuko mu nyuma amatora amaze kuba amatora yo mu 2005 n'ayakurikiye imigambwe hayo kwibandanya yigenza nk'imigambwe ibaho muri demokarasi bamwe batanguye gufata ya ngendo ya kera yuko no mu mugambwe hagati atawe gusubira guhanura uwundi cyangwa ngo amubwire ati hari ingorane muri bihe bitwa barajabo barinda bapfungwa bagahunga zayiprona zigasambuka za prodibu zigasambuka imigambwe isigara irimo abantu batagikeburana icyo gihe rero ibimenyeshamakuru hakuba icyo bita quatrième pouvoir mu gifaransa hakuba abantu baza bunganira bari basigaye aribo bavuga aho abashinga amateka kabo bavugiye ko bo ntibakivuga bo bacitse ba mugabo niyo abandi nabo abagomba kuvuga barahunga icyo gihe hahunze abantu nka ba Manase n'abandi nabo bakiri bu guhungira ubu abamenyeshamakuru basigara aribo bibutsa bakebura bereka leta bati aha hibwe amafaranga aha naka yafunzwe uyu muntu yabuze uyu muntu yishwe uyu mwaramurenganije niho ibibazo bya mbere byatanguye hagati ya leta n'abamenyesha makuru ariko icyo nubabarira nuko kuba narakoreye i Burundi kandi narakoreye ahantu mu radio z'abanyapolitike bagenda baza nabo baje kuraba muri ayo maradiyo baza nk'abaje iwabo bari bafite abagenzi n'uwo bamenyesha bakuru nka benshi bakoze icyo gihe barazinanye n'abanyapolitiki bamwe n'amanimbero baracaye afise nubwo bari abantu bafasha ubuzima bw'igihugu kugira bugende neza kandi n'abo banyapolitiki naho bahindutse amaradiyo amwe agaturigwa n'abandi bagahunga bari bazinanye bari abantu bafashanya umuntu afite ingorane yaramwitura yaba umunyapolitiki cyangwa yaba umumenyeshamakuru yaritura umunyapolitiki.
Reka tujye ku mirongo ya telefoni duhe ijambo abanywanyi b'ijwi ry'Amerika duhereye kuri Audace ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Bo jewe ndi neza na neza ku mugwa mukuru wa politike igitega nkuko nabivuze nanje nsanzwe ndi umumenyesha makuru nkorera radio na televiziyo by'igihugu nashaka cyane mvuge kuri uwo umumenyesha makuru no vuga ko ari mukuru wacu Teddy Mazina aho numva umengo afite amakenga kubijanye n'amatora ukuna zoshobora kumenyeshwa kanishwa mu Burundi ariko rero nk'umwe mu bamenye kuri bakorera mu gihugu nagira nshikiriza akantu gatoyi nuko hari kibazo abo bamenyesha bakuru bari hanze bakunda kwibaza yuko ari bo bonyene bashobora kumenyesha ibintu biba mu Burundi rero nagira ntanga karorero nko ku matora yaba y'ibwirizwa nshingiro
uretse mbanze nkubaze ibyo ngibyo uvuze ubyemeza ushingiye kuki
ndabyemeza mfatiye ku matora aheruka kuba aha mu Burundi y'ibwirizwa nshingiro ko abamenyesha makuru baha mu Burundi babyifashemo neza gose kuko leta yari yatanze uburyo
waruvuze ngo abamenyesha makuru bari hanze bumva ko ari bo bonyine bashobora kumenyesha bibera mu Burundi nicyo nkubaza urabivuga uhereye kuki
bo ndabivuga mereye ku bikunda gushikirizwa aho bavuga yuko bari kubashikiriza umenga by'ukuri abamenyesha makuru basigaye mu gihugu ntibashobora kumenyesha ibiriko biraba ugasanga umengo bibaza ko abasigaye mu Burundi boba bashikiriza iby'ubutegetsi gusa bo batamitse ariko aho nashaka ndamumenyeshe ko nko ku matora aherutse twakoranye turi abamenyesha makuru bakorera leta n'abakorera ibindi bimenyesha makuru kandi bakoze igikorwa cyabo
icyo no kubaza ni nk'ikibazo cyo kumenya yuko kangahe mubaze kuvuga Jean Bigirimana yamumenyesha makuru nkawe nkanje yabuzwe irengero kandi yafashwe n'abapolisi icyo kintu urabona ko iradiyo mukoreramo idashobora na rimwe kugicisha mu kanwa kubera cyo bari kibazo icyo nagomba kuvuga rero ngira nti wihari abantu bakora wi kandi abantu bakiri Burundi bamwe bamwe barafise ubushobozi ubwenge bwo gukora nibirenge ibyo twakora kera mugabo ndi hakimeze nkuko hahora hari ibintu byahindutse ubuvuze barakumena gahanga cyangwa bakakugarira radio cyangwa bakugarika iganiro cyangwa bagaturira kuko byabaye nta kintu na kimwe nabeshe mu byana vudana buzi byabaye mugabo namwe murabandaje kandi mugerageze musaba yuko babarekurira kurusha natwe kugira byoshobe gutatu bana yaho twari tugejeje mugabo umenye yuko tubafata nkatwe kandi tubashimira ko mwabandanije kandi murinda kugira mushobore kubana na leta nkuko abandi kera babigize amareta akiri umugambo kandi naho nyene bitoroshe naho nyene niko bavuga bavuga ngo bigenda neza mugabo atana cyo bashobora gucisha mukanwa bavuga ngo ku ntwaro za kera za bamicombero cyane baba
wakire na David ikaza mu kiganiro muri sanga David
yewe nange nkora mu itangaza makuru hano mu Rwanda mutagoma n'abatumire bawe ikintu giteye agahinda kandi kibabaje nuko muri aka karere hari igihe nko mu myaka itambutse Uburundi bwigeze kuba intangarugero mu bijyanye n'itangaza makuru twese tukumva twaje gukorerayo kuko bari bisanzuye ari amaradiyo yose agiye hari bataratwika abanyamakuru batarahunga ariko aho itangaza makuru rigeze uyu munsi mu Burundi ntawakwizera yuko rwose bishobora gukavaringa inkuru zijyanye n'amatora na politiki nk'uko wabivugaga mu buryo bwisanzuye ikibazo kiri mu itangazamo no muri aka karere nuko abanyamakuru nabo bashaka gusa ntaho babogamiye kuri politiki kuri sisiteme ziba ziyoboye igihugu mu zigezweho muri icyo gihe kandi izo sisiteme rero sinabura kuzinegura ujye usanga nk'amashyaka ari ku butegetsi cyane cyane nk'iri ku butegetsi mu Burundi n'ahandi wenda turi kuvuga kontekisi y'i Burundi bibagize ukuntu bifashishije itangazamakuru mu gihe bari batarategetse bwa kane niba icyo byabafashije
imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije umucamanza w'umugihugu cya Afurika y'Epfo uyu munsi kuwa kabiri yasohoye umutahe wo guhagarika Jacob Zuma yahoze ari perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo kubera yanse kwitaba sentare ku birego vya ruswa yagirizwa amakuru yatanzwe ni radio igihugu cya Afurika y'Epfo avuga ko Zuma yaramaze amezi atari make yanga kwitaba sentare muri iki gihe naho akaba yavuze ko atitavye kubera agwaye makuru atangazwa avuga ko Zuma ari mu gihugu cya Cuba kwivuza ayo makuru avuga kandi ko ibiro by'umushikiriza amanza mukuru w'igihugu byatumye ku impapuro ziwe zo kwa muganga tonge tubabwira ko inama itari yitezwe hagati y'umukuru w'igihugu cya Sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yateye impari mu gihugu cya Sudani uyu munsi kwa kabiri leta ya Sudani ivuga ko itari yategujwe muri iki gihe amakuru shikirizwa ku bibanza bihana hani kuba ko amakuru anebagura cyane iyo nama amakuru rero n'ibiganiro twaje bafite kuri isa kuri radio y'Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagariwe na Eddie Gwema kuri mikoro mwari kumwe na Angel Fidel Nyongabo